Sibulela isebe omabini lamasebe, isebe elila kwa agriculture nesebe la kwa social development, ngokuthi xa kufika olusuku lanamhlanje i-16 ka-October ethi iqwalaselwe kwihlabathi lonke jikelele njengosuku apho kufanele uba kujongane nomcimbi we-food security kwakunye ne-nutrition. Ize loo nto icingwe uba makhe kuziwe apha kuzowubonakaliswa kumacebo namalinge eseleqaliwe, in fact kusongezwa kwamanye kudala kuqhutyelekwa kuwo, ukuze ukhuthaza ke ngokuluntu lakuthi lalapha eMbashe ukuthi izinto nabo abazibonayo kwiindawo ngeendawo bazibone zisenzeka kufutshane apha kubo. Okwesibini, ithetha lukhulu kuthi kuba ngokomasipala silawulwa yinkqubo esithi yi-local economic development strategy. Kula local economic development strategy yethu ebesiyipasisa kulo nyaka kupheleyo ngo-October isikhokhela ekubeni kwezinye zezinto emasijonge kuzo kabanzi ukuba sifuna ukujika isimo sale ngingqi yethu, ithi masiphuhlise ulimo nokufuya, ithi ke agricultural development loo nto. Iphinde kwesibini, ukuze uyenze loo nto kakuhle kufuneka abantu aba babe organized into entities. Yiyo loo nto ke ngoku esesibini strategy sithi masigxile ekubeni sakhe into esithi ke ngoku yi-enterprise development, sibakhuthaza abantu bakuthi sibaqinise nakweli cala lobana babe ngoosomashishini, bangayiphathi le nto nje njengeprojekthi into eqala iphele, kuba sifuna amalinga nje apho kufakwe kakhulu ii-resources imali kubekho ukubonakala kwento ethe yenziwa, imiphumela lento bathi ke abantu yi-impact. Sifuna ukubona izinto ezinjalo.